Molweni guys, namkele kini kwenye I episode ka Cooked by Chikita. Igama lam nguQiqa Jabane, but abanye abantu bandazi uTumi Chikita. Namhlanje siza kwenza I classic beef stew. Nazi I ingredients. Inyama yenkomo. Amakhowa. Itapile. Ikherothi. Nembotyi eziluhlaza. Uzawunida ke nezipayisi zakho. Ndisebenzise iCajun spice, ichili flakes ne-dried herbs. Ichili ndiyithandela laa kick, laa nantsika. Ubone. Sizoqala ngofaka ityiwa ke kwi-beef yakho. Faka ityiwa siphinde sifake ne-black pepper. Ukwazi ibe mnandi inyama yakho. Funeka ibe nencasa. Sizawuthatha noba yikomityi yeflawa ke uyigalele apha kwi-beef yakho. Le nto siyenzela ke uba i-beef yakho ibe nekhala entle emnandi. Kubekho nee-flavors ezimnandi kuyo nekhala yayo ibe rayithi xa sisigqiba. Uthathe ipani ke noba yimbiza ufake amafutha noba ngawaphi amafutha owathandayo. Sizawufaka inyama yethu ke kuna siyifrayishe ide ibe brown. Asiyifrayisheli uyipheke ke le nyama guys. Uyafrayisha nje kwazi itshintshe ikhala ibe brown lalala. Flour ubuyifake ekuqaleni ibe brown kakuhle so that ikhala inyama yakho ibentle. Umane uphethuphethula ke inyama yakho ingatshi ibengabi mnyama mnyamnyamnyam. Funeka nje ibe brown ibe ikhala entle. Noba uyifake 3 minutes on each side. Ugqiba kwakho ke uba brown inyama yakho uyibeke ecaleni noba uyifake nje kwiplate uyibeke nje apha ecaleni. Like I said, ungayipheki inyama yakho, zitshintsha nje ikhala. Uzawudinga itswele eli-1 ke elitshophiweyo. Kwakwela pani ukufraye inyama yakho ke uzawufaka itswele lakho ulifraye nalo libe rayithi kwakweli pani. Umane uphethula ke nalo itswele lakho lingatshi. Sizawusifaka ke kuna izipayisi zethu apha etsweleni. Noba usebenzise eziphi izipayisi bethuna akho ngxaki. Sebenzisa nje izipayisi wena ozithandayo, mna ndithande nje ezi. Niyayilibaleka itshili yenu fola nantsika. Ugalele ke ngokuna noba si-stock cube. Usifake usiqhekeze nje apha etsweleni ungafaki manzi okwangoku. Uliyeke itswele lakho lipheke noba yi-10 minutes. Ugqiba ke ukuna ufake inyama yakho apha kwitswele. No your man though, treat you right. My suggestion, you be mine. Hey, don't deny, I'm the one that you want for the night. I won't lie to you. You know you got something special, girl. African queen,
what you want me to be? Yeah, I'm waiting for my turn. It's clear to me you're heartbroken, but I never treat you that way. Talking, we talking, I'm wide open. Let me know if you want me to stay.
She's a father, she's gonna have a tomato paste. It ungafaka nawe noba zitomato, it doesn't really matter between a tomato paste and a tomato. Ithande nje tomato paste. Uthi chatha amanzi ke noba yihafu yekomityi okanye ikomityi egcwele. Ningayilibali ke igarlic bethuna, yeyona nto yenza ukutya kwakho kube mnandi kakhulu. Uyiyeke ke inyama yakho ipheke noba yi 20 to 30 minutes. After about 30 minutes uzoyibona negravy yakho iyaqala utshintsha nenyama iyaqala upheka. For esi step silandelayo ke uzawunida isitya esikwazi ukungena kwi-oven. Ungasebenzisa noba yimbiza okanye le mbiza ubupheka ngayo kwakhe. Uthathe ibeef yakho ke uyiphakele kwesi sitya sikwazi ukufakeka eovenini.
That's what your man do. Move on, you can do. If you ain't ready, I'll wait for you, girl, long as it takes.
Ningawulibali ke nomhluzi wenu bethuna, niwufake apha enyameni ukwazi inyama yakho ingabikho dry. Sizawufaka iveg ke ukuna, ufake iitapile zakho, sizawufaka nee-carrots nee-green beans zakho.
The man to beat me haven't been born yet.
Ugqume i-beef stew yakho ngefoil, ukhavarishe nje into yakho ngefoil, ogqiba uyifake kwi-oven yakho. Sizawuyifaka i-beef stew yethu for about 1 hour on 180 degrees. Phela kwe-awari yakho uyikhuphe i-beef stew uyijonge uba injani. Ayikabikho redi ke guys, ningangxami. Kulapho bendizawufaka i-red wine yam ke apha, but kule meko sikuyo iwine imaxhongo i-situation yayo, so asizuyifaka thina iwine. Sizawufaka ii-mushrooms zethu ke. Njengoba sizifaka ngokuna asifuni zibe overcooked i-mushrooms. Niyibuyisele ke ngokuna i-beef stew apha eovenini, kodwa ningayigqumi, niyisuse ifoil and just cook uncovered. Uphela kwenye ke iawari guys, niyazi uba i-beef stew yenu niyiqilile. Niyiganishe ke noba si-spring onion okanye noba yintoni nithanda uganisha. Nantso ke bethunana i-beef stew yenu, siqibile ukwenza i-beef stew yethu eneveji. Hayi ke ndigqibile uthetha isixhosa ngokuna guys. Enkosi kakhulu ngokubukela. Don't forget to like, comment down below on any other recipes you'd love to see on my channel and subscribe. Thank you for watching Cooked by Chiquita. My name is Dumi Chiquita. Bye.